It's Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 6 minutes before Vuma FM breakfast. Now, this is cutting sugar singing to Bamba, singing a vala. Bamba sing a valix and a pango buka lusugula kunam sanje bamba, sing a valix in. Vumel and Kulumena, we know what is the Chronicles of Kala, chapter 14, verse 8. Amafilisti esezwile ukuthi uDavid ugcotshiwe ukuba abe inkosi kwa-Israyeli wonke. Onke amafilisti enyunga ukumfuna uDavid. UDavid wakuzo waphuma ukuwahlasela. Nansi indaba engihluphayo namhlanje ekuseni, amafilisti esezwile ukuthi uDavid ugcotshiwe ukuba abe inkosi. Onke amafilisti enyunga ukumfuna uDavid. Ithinto engihluphayo namhlanje ekuseni njalo, uma uNkulunkulu ezophakamisa umuntu nezitha zinyuka ngamandla, njalo uma uNkulunkulu ezosebenza ngomuntu nezitha zinyuka namandla. Okusho ukuthi the more uNkulunkulu ekuphakamisa, it's the more izitha zizonyukela impilo yakho. You need to understand ukuthi uma uNkulunkulu ezosebenzisa umuntu, isitha asithandi, isitha silwa ngamandla. Lithi iBhayibheli uDavid sekuzwakalile ukuthi ugcotshiwe, amaFilisti anyunga ukuzomhlasela, anyunga ukuzolwisana naye, anyunga ukuzolwa nalento ephezu kaDavid, anyunga ukuba zoqeda lento uDavid akanikezwe yona. Ngoba njalo uma isitha sibona ukuthi khona into enamandla iphethe, sikhuphuka ngamandla sizolwisa lento ephezu kwempilo yakho. Hayi ngoba babengamfuna uDavid, hayi ngoba babengamthanda uDavid, kodwa babelwa nogcobo olungaphezu kwakhe uDavid, ngoba babe understand ukuthi uDavid into akanikezwe yona izomenza enze izinto ezinamandla. Ngicela ukukhuluma nomuntu namhlanje oyithola ehlaseleka, oyithola elwiswa, oyithola kunezinto ezingamhambeli kahle. Inkinga amafilisti esezwile ukuthi khona into ayifakile uNkulunkulu ngaphezu kwakho, kuyoba inkinga ukuthi izitha zakho zazi izinto oyiphethe, kodwa wena ungayi-understand into uNkulunkulu akakuphathise yona. Kunabantu abaningi abayithola kunezimpi ezibahlaselayo empilweni, kanti ukuhlaselwa izinto uNkulunkulu akabanikeze zona. Yabona, uma unento kaNkulunkulu efakwe ngaphakathi kwakho, ubona nabantu okaduzwana nabo nje bengasazwani nawe ingenxa yalento uNkulunkulu akayifakile kuwe. Ngoba lento uNkulunkulu akakuphathise yona abanayibahlalisi kahle, abanye ibenza bengahlaliseki ngenxa yento uNkulunkulu akayifakile ngaphakathi. Athe sezwile amaFilisti ukuthi uDavide ugcotshiwe, akhuphuka azomhlasela, bengizothi mina abantu abangakufuni umusa ukubalwisa ngoba babona into kuwe. Bengizothi mina abantu abakuvukela umusa ukubalwisa ngabazondi, bayeke nje babone uNkulunkulu ekusebenzisa, bebona uNkulunkulu ekuphakamisa, ngoba into ebenza bekulwise kangaka babona into ekuphethe, into eyenza uMakhrele bengakufuni kangaka, khona into enamandla uNkulunkulu akayifakile. Wathi sekuzwakalile ukuthi uDavid ugcotshiwe, anyuka amaFilisti. AmaFilisti ake kunyukele nje ngaphakathi esontweni, amaFilisti ake kunyukele naphakathi nje emndenini, kuthi kukuhle vele enyuka amaFilisti efuna ukuzokulwisa. Ekunyukele nje nasemphakathini amaFilisti, kuthi kukuhle ungenzanga lutho, avele anyuka amaFilisti kuthi asezwile ukuthi khona into enamandla phezu kwempilo yakho. Uthi kukuhle nje emsebenzini uzwana na wonke umuntu, avela nyunga amafilisti azokulwisa. Akulwisa ngoba kukhona into uNkulunkulu akayibeke ngaphakathi kwakho. Kodwa lithi iBhayibheli ngesikhathi amafilisti ezomlwisa uDavid waqala wakonsulta, wayenqabeni, waye kuNkulunkulu wayothandaza, wase waphuma oyowalwisa amafilisti. Uma ubona izitha zinyuka ngamandla, nyusa izinga lakho lomthandazo. Uma ubona izinto zinyuka ngamandla ezikuhlaselayo, nyusa izinga lakho lokuya enkosini, bese uyaphuma uyonqoba ngoba uNkulunkulu kunikezile ukunqoba. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart.